shopo o buile ba gaetso o buile magogo ohle are gate go ntsha sisiro no ha ri to go ithuta ra re tatso ha re sokolugile le rona kere e be re wa re ya go simi ya rona ka la simi ya rona ya remember support act again re ta ha kologelwa meletse e re hiwang re ta wa re rotoetsa e be re kwa re dira go supa re re kgathala ka kgang ya road safety ya ga ka le kalo ke tabo ke emeleditse ba FDA fund just to give us a word because there were stakeholders re le ba bona thata mo lehatshela rona la Botswana ga go ta mo dikgangeng tsa tsela FDA nako ke a
Say no se teng ke gore ga go tsi diragala tshwantse gore re go tsi go go ba ga rena ba se kgise ba be ile gore ha ba sena go nna ke go tswa yalo ba ntse re tswa tsi di tshwantse go kwa le o go di tsa sa go ha ile gore ke mo mo yo na dira go na le bana ba ba tsi tsara ke di tsa go tsara ke di ya go tsisa ka matsana ya tsa me mo di tsisa se tsadi lo go nehela yalo ithusa sele ka mosadi le gore yo na a tsantsa gore ba ba tlhokomela ba ba ka tlhokomela ka so ya ka ne ke tlhalo sa gore ha ile go bona sa di dira ka tsela ya mo ba ta mo thusa ka tsela ba swa ba di tsedi ba tsela ke tsela mo go yela ka tsela le ma dia ba mo ba se ba botse putse ya gore kana bona le ba go ba tsani ba go se tsa inflation gore a tsa o se ha kelelelo se gore kana madi ga ntse a ntse dingwaga di tsamaya a gore di dira di-percentage tsa go nna tsa loketsa